give me your cell phone numbers. Mphe dinomoro tsa hao tsa mohala. Mphe nomoro tsa hao tsa mohala.